Hello guys, muramura kumwe mumeze neza. Reka nizere yuko aho muherereye hose muri impundu amarembe. Mukaba muri kumwe na wa mugemi wanyu Jean Nimbere canke Love Nation kuri Imperio TV. Uyu munsi rero muri Imperio TV twabazaniye umutumire wacu umwegeme yamye bikora neza kuva kera n'ubu abandanya bikora neza, abandanya nyandikisha amateka ku yandi. Ona wasuhundura ashobora kumuhamagara Miss Planet, ushobora kumuhamagara kandi Miss Globe Africa 2020 kandi n'umwanditsi w'indirimbo Mida ya Love ari kumwe n'umuririmbyi Big Fizzo, n'umwanditsi w'indirimbo kandi Hold Me, ni umwanditsi w'indirimbo Bindekere n'izindi nyinshi zigenda zitandukanye. Ona wasuhundi ni Uwimana Irene abenshi muzi ku izina rya Iritina da Quina. Ni mu gihe rero agenda twumva amakuru agenda atandukanye yuko Iritina atameze neza agwaye, niyo mpamvu nka Imperial TV twahisemo kumurondera kugira ngo dushobore kumenya amakuru yiwe, kuko no mu Burundi kazi wacu dutegereza kumenya amakuru yiwe aho aba aherereye hose. Reka rero ndamwakire Iritina da Quina, nongere ndamuramutse nawe aramutse aba fan biwe n'abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba Imperial TV. Iritina ndakuramukije, muraho umeze neza?
Mr. Love Nation ndakuramukije, nongere ndamutsa abakunzi ba Iritina da Quina, nongere ndamutsa abakunzi ba Imperial TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi. Nibaze ko mukomeye neza, nanjye ndakomeye. Nongera ndabashimira ko kuntumira.
Beka Iritina da Quina akoresha iya strategy canke nakahe kabanga akoresha kugira ngo ashobore kuronka ama views menshi ku ndirimbo ziwe, ashobore no gukurikiranwa kose ku ma réseaux sociaux yiwe. Eka kandi kabazo ndakitebe ni mu gihe Tina bivuga yuko boostinga kuri channel yawe ya YouTube, sinzi ariko we ku bwawe ubivuga kwiki?
I don't know, ariko icyo kibazo cha makinwenza cyane iyo bakimbaje kubera emiliyo mbona yuko ari nkeya, ariyo nshobora kubona ko ari nyinshi, ariko jimba iyo nje mbona ko ari nkeya kubera tubiravye mba nge na mama nda performinga au niveau international. Moi, en 2019, nari muri Miss International. Ngenda mu competition nka Miss Planet, Miss Globe, ahurira mu abantu barenga ijana ijana, n'ababa bayigize ibihugu byinshi bitandukanye, kandi n'abamodels baba bajemo. Donc banshigikira. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, nkora na ndum actress Nigeria nkuko mubizi Nollywood ni na bantu bateye imbere nabo nyine ba support hama nkasanzwe nkora na Embrace Africa ngira mwese murayizi from Nigeria, ikindi nacho nkaba ndirimba neza gender indirimbo zanje ndazikunda nk'umuntu ndazikunda. Donc nkabamba mu Buganda, ndibaze mu Buganda, mfise abaririmbyi benshi international bafata mu mugongo. Donc ivyo byose ugiyuka byegeranya emiliyoni nkeyi nani bikeneye uko mbusinga kubera so agaza love agad mfise imiziki myiza ahubwo ni muri ndiri mu myaka iri imbere, just like you know shaka kugera kure cyane kiriya naco nkabavuga ko mbusinga ndi umuririmbyi ari verified, ndi umuririmbyi international. Ikindi nacho indirimbo zanje ni izo ndirimbo zanje zo kwicara ukabona ziri number 4 on MTV base African chart Bindekere. Urumva indirimbo zanje ni ndirimbo uzoraba umwanya wose ukabona kuri Trust TV. Iyo numvise wavuga ngo yabustinga be like will I boost the TV kuri televiziyo kandi abarundi rero no aho kuba negative no gushigikira ibintu byacu, aho kuba negative no gushigikira that's all I can say.
Akandi kabazo kanje ka gatatu ni umuririmbyi PALLASO, umuririmbyi akomeye wo mu gihugu cy'u Bugande, akongera akaba na mutoya wa chameleon. Mbega ni igiki cyo bakiri hagati ya Tina hamwe na PALLASO?
Nta kimwe gihari. Navuga ngo kirarengeje, ni umuririmbyi nkaba umuririmbyi, turafatana mu mugongo wala ego, turafashanya ibyerekeye akazi.
Kibazo cyane cya gatanu ari nacyo cya nyuma, mbega abakunzi b'umuziki bawe bitega iki muri uyu mwaka w'2021, hanyuma ucubwira ko ubwira ijambo ubwiye abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki ndundi?
Amerika shime Imperial TV hama shime abakunzi b'umuziki ndundi en general nibage abakunzi ba Hiti na The Queen. I love you guys so much. Ndabateguriye 2021 imana ibidufashije ibintu byiza byinshi kushika utarashika amakolabo menshi ego gusa no gusenga imana ihatogeze turi bazima ndaziko muzogihegwa cyane gusa mukomeze kunshikira mukomeze kunkurikirana voilà konda cyane go please
uwo yari uw'imana Irene ariwe Irutina dakwina nizere neza yuko rero mwashoboye kwishugwa ibibazo bikeya muri byinshi musanzwe mufise kandi mwashoboye kugiyegwa n'inyishuza Irutina dakwina reka tumushimire shimira mwebwe mwese mwakomera dukurikirana nizere yuko mwashoboye kuryoherwa n'ibiganiro vya Imperial TV bandanye nsaba abatarakora subscribe kuri Imperial TV mwandaye mugira subscribe kugira ngo mubandanye muba update mu biganiro vyacu ciao turabakunda.